Lenyoni okuthiwa inkukhu ayifanani nenyoni okuthiwa yini. Lengidizayo. Lukhozi. Ayifanani nalezinye amalanda. Yini lokho kwenza lenyoni ezinye zithi ziyinyoni zikhona ukundiza. Lezi ezinye zingakhona ukundiza. Yini into ehamba phambili. Le nyoni ezingakhona ukundiza zinomkantsha zona. Lo mkantsha uyazibamba zingakhona ukundiza. Kungaba khona nalokunye. Lezi ezinye ngogalu nje le nyoni. Lezi ungayibona nawudlala inkukhu, le nyama yenkukhu, ufuna nalo mkantsha, nalo kunamthuthu. Ufuna kwephula la uzothola lento emnandi. Kodwa wathola le nyoni engijizela phezulu ayikho imkantsha la. Thola nje amathambo nje okomile nje. Manje singathi singabazalwane sonke. Njengoba sisho sithi singabazalwane, athi uJesu nabuya sifuna sindize. Imimkantsha esiyababamba labanye bangasakhona ukundiza. Nami bengiyinyoni kodwa benginomkantsha. Yebo umkantsha, ngasingizi. Ize umkantsha. Angihlela lokhu sikhala. Izemkantsha imaro. Ile maro le phela abanye abakhuluma umkantsha bamanzi yini leyo nto leyo. Ngolo buya ngapha. So, sithi ke nasingena ku-2018 asingene sihlobile. Sihlobele ukuthi sikhone kumshaya lo-2018. Futhi kufanele singene sihlobile kuze ukuthi nangabe uJesu kuthiwa uyawubuya nga-2018 asithole sihlobile. Ngikwona mathandekayo na. Nazi-ke izinto okumele sizenze zintathu nje mathandekayo engizayozithinta namhla ezizawusenza ukuthi sibe ngabahlobile. Number one, confess your sins. Vuma izono zakho. Indlela yokugeza le. Ku-2017 nakweminye iminyaka eyedlule kukhona izono esazenza. Ukhona amen kulo sonto. Ku-2017 ngikhuluma iqiniso. Kukhona isono othola ukuthi wasenza wena. Lithi iBhayibheli ku-1 John 1:8. Umuntu othi akanaso isono unamanga. Neqiniso alikho kuye. Kodwa when you go to verse number 9, uthi lo mbhali, uma sizivuma izono zethu, uthembekile uJesu futhi ulungile, uyasigeza asihlambulule kuko konke ukungcola kwethu. Uma ungena ku-2018 ufuna uzishiye, number 1, uzivume izono zakho, uzivume kuNkulunkulu oqala, ngoba noma abantu bangakubonanga but uGod wakubona. Uyayibona leyo nto leyo. Number 2, uzivume nakulabo owabona. Nawona umzalwane othini, zivume le kuyena zono bese uyazishiya. Incwadi yezenzo, incwadi yezakha, isahluko 28:13, ithi umuntu ofihla izono zakhe noma iziphambuko zakhe angeke aze aphumelele. Uma uzawungena ku-2018 nezono ezifihliwe, izono ezingavunywanga, izono ezingashiyiwe, kungenzeka kunuke kulo mnyaka lo. Kungenzeka kungakhona ukuhamba kahle. Kungenzeka kungakhona ukuphila nabantu. Kungenzeka, hayi nokuthi kungenzeka, ubudlelwane bakho noJesu angeke kube right. So, uma ufuna ukuhamba kahle, shiya izinto za-2018, ngathi za-2017 eziyizono. Uyabona bekufanele nasisuka nomhlawulo wenkonzo bathandekayo. Sisuke sihambe siyavalelisa kwesinye isikhathi ngoba kukhona izono esihamba nazo. Kukhona nesibhemisana nabo. Uthola ukuthi sithemba ugwayi lwagazati. Peter Stephenson. Kuthiwa yini? Phosa ugwayi lwamadoda. Yonke le nyakanyaka uthola ukuthi kulo nagazatha Bekufanele laphunywa namhlala njengoba siqala kahle 2018 ubele kulabantu bekhasatha ukuthi bewunene angifuni imali engayigazatha kodwa lalelala nalo lugwayi lwenu lesalugazathela mina manje ngifuna kuhamba kahle ku-2018 ungangeni ku-2018 nelugwayi ungangeni ku-2018 netshwala kanivele bawudliwa ngibo emnyakeni ophela funa ubuyisele manje ubuyisele la uqhamuka khona Uma ngabe bawujola ngoba namadoda ayajola amadala nje the whole man nesikevusayo mani yasitshela emadoda yeyi enye yashefa enye yashefa indoda ingene ithi njengoba ingenile nje ithi ngiyashiza lo zami engizenzile ku-2018 ungathi ku-2017 ihambe yakulo ntombazane bejola nayo sesi babayi ungathi uzayibonela phela navumela lo sengicala kujola ufuna uvalelise dada Rosemary sale Rosemary nawe mntu wesifazane bengihlizono nawe Josepha manje Josepha sengingena 2018 angifuni ungena nabo Josepha abakanihlaka izinto zamahlazo izinto ezifihliwe sala kahle uthi na ungena kushaya umoya Simoshile bathandekayo ngendlela ezehlukene ku-2018 kanti ku-2017. Kodwa nasawungena asihlobe. Angifuni lezono bengizenza eminyakeni ophelile kungena nazo. Number 2. Okumele ukwenze, get rid of anger. Colossians 3 verse number 8, it get rid of anger. Shiya yagela intukuthelo Namfunda iadvanced learner's dictionary ithi anger is the strong feeling that you have when someone has when something has happened that you think is bad and unfair Bangiphinde ngoba lokho akusimi lo the advanced learner's dictionary khaza mazwi lesi siphasiswa lesi sikoleni anger is the strong feeling that you have when something has happened omanje ube angry ungabenze lokho that you think is bad that's the no lena yini leyo ntikile futhi it is not fair nithi anger bathandeka ngimukelo anger is burning hatred ianga ulo ulenzonto levuthayo ukuthi yabona lo nyame nyanya uyabona lona impela 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 lethi yavuthi yabirelana lekuwe futhi na uthi uyambona lo muntu lo mthuthe kuphela injabulo yakhe ithi nya wena uthi yami nyanisa wangenyanisa kuphele nje injabulo inya baba ngumuntu incwadi yabasefesi sahluko 4 verse 26 ifundisa ukuthi akumele ushone la masathu kuthela ngoba intukuthelo iyawusenza ukuthi sihlale sinama hateful feelings hateful feelings Ngempela 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 la kuwo sekwagcwala amagqubu la kuwo sekwagcwala izonto la kuwo sekwagcwala benyanya so umuntu wesiqhasukaso Yazi ngizange ngitshele bazalwane Mina ngingumuntu ohambayo sitshele uNkulunkulu unginikile lesi uNkulunkulu ngokuhamba Ngihamba sitshele Kodwa ngihamba isiphelo ngihamba kubuye Bengambamba nje nakulabala. Uyazi umfakazi engibuzwe izolo ngiyolala. Ungathusile. Uthi lo ntombazana abengibhalela ngumazi nomehlo. Uthi ngidinga usizo lwakho as soon as possible. Uthi wena ngakubona le enkonzweni yalabasha ethize thize. Hey ngisho ukuthi kuphi. Ngoba bengihamba nje ngihambe ngikhumbe inkonzo kulabala. Hawu ngithi yini ke
So I'm open up Pegalo, so Ningawetemba. Don't be judgmental. Kanagas will go to Kuluman and Kansela. Mela, I'm not judgmental now, Kuluman. No. In the room, at men and devil worship. At that, what I'm going to tell my brother, 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 I'm going to tell Uti hey, hey Baba, le into the nyanza kumene ni to make sure uti umuntu uhlala ngena ijoy. Le ngimtholile nje ngiqeda ijoy ngimfaka ienga ahlala neenga. Ngithi mina kwenzeka kanjani lo ukuthi le kasathane la sisebenza khona. Then the Lalonga and I, young one can abuse one. Now, who best to seven that abuse the Bayaban? What the lamb was there? What you want to salon at the left seven, one of them happens at market. Nababe was shut for some cause. What do you mean? One's on Tobazanam. What you don't Tobazan, Kumanam? Say a palace of your tapus and about my top. Uti lontombazane yeye baba. Nawe mitshela igama lakhe ngani mitshela lokuthi ungwakho uphi nendaba. Uti lontombazana ngakhoza idivorce kubabe namake. Muti mina hawu. Uti ngizwa ubuhlungu nasengibona vele sebayodivorsa. Muti mina wase wenzani? Uti I then reunited them. How did you do it? Uti ngase ngiyayekela. Ngoba kukhona into ngangiyipressile. Le nto le ngangisho kuthi njengoba ngangibona futhi ukuthi vele ke manje sabaqalile nalokukhokhelana ama-divorce papers kuthi akusayinwe uthi ngasho ngathi yakuya khona kodwa ngabona sekunokukhala la ekhaya ngabona nami ngizawu-affecteka ngase ngiyayivimba. Hey, la ngaphandle kunzima ebathandekayo. Uthi lo mntwana vele uma ngiyesontweni emfundisi ngoba ngiyafunda kulele la ngikhona khona ukuthi ngiyaye esontweni noma ke kubiza umuntu la esikole umuntu azothandaza sinamadimoni uthi ngifake iwashi uthi le washi leli ngilifakela ukuthi limdide nangifakele washi ngeke ngamunuke ukuthi mina ngiyidevelopship asibanjwa singafaka le washi ake ngibona abafakela amawashi. Come on, devil, wash the pan. If I let a man about committing money, down the arm and pop. What the rest is I'm seeing a bit. I'm in the village school, men of says. Let it on about a bit. Up on your money, anger. Le anger is full of a matrimon. Ushale on a hatred and zima. I found a food. When you saw Mugam, when you saw Indotam, when you saw Musalwa, hey, Matron, hey, others in your cool was well. Where's the Gonzal and Yambos and Ubu? Oh, I'm to go, meeting Jacob Salama, Angabu Nunko Nine. Million gentlemen to my fish and phone call you. Cooper and my fish and my cameraman. Nenda, what to go to Nenda? Kodwa uthi lo mzalwane angimbona kunjani? Ngithi angazi ngizawuthini kuwe, anginamagama. Ngimvalela la kuWhatsApp. Uthi ke mfundisi uthi awubuya. Ngithi mina uthi awubuya, uyephi? Uthi mfundisi kuncane kwangibamba.
Nenyani song magaban, calling to like Kurum. No mundo as our Talekaya, Ubaman Kum, Wabako Kona magaban, a song to lak, and a Kuruma gap in Ali.
Also, you call along the Jalo, whom to get? But I'm not telling my puzzle, so I do my so kind of son to him, who shed it up, who angry. No mere boy at Jesu, who's a total angry. Never to my canons of our mouth, outside on the son to him. Now I call on your mamma, the bank. Grievances you may have against one another. Forgiveness. Forgive whatever grievances you may have against one another. Which of Colossians chapter 3, verse number 14. You want to understand? Uma ufuna ngena kahle 2018. Number one, ufuna wenzeni? Come on, on class. Confess your sins. That's how it's in German.
That's it.
Number two. Come along, class. Get rid of anger. Number three, the last one. Forgive. Forgive. And grievance. From channel two. Little element in quarter as is. Book of Colossians. Forgive whatever grievances you may have against one another. We ask what happened about 2018. What are my grievances? 2017. We have some anger. Manage to get about the anger and forgiveness. This is just a way. La, yeah. One cool basketball. Salo Bob, I'm a fiend. Umbope. Nini 2017. Uh-uh. Lalela lapho msa. Izinto za 2017 nasizenzelana. Sizingcwawe. Ayizale 2017. UJesu uyasikhomanda encwadini ka Matthew 6 verse 14. Uthi forgive. Kanti incwadi kamakho isahluko 11 verse 25 iyasifundisa ukuthi uma singaxoleli imithandazo yethu izawuvimbeka. Bangaki nje abantu abathandazayo baze bakhale baqhamuze umoya bathi. Lalela noma azi umqhamuze umoya ayizwakali le nto, intuthu le nto. Nabe kunomuntu ongakamxoleli iBhayibheli ithi umthandazo wakho uvalelekile. Futhi nobaba osezulwini ngeke akuxolele kanti nawe uyamona. Forgiveness can be hard. Bathandeka, kuxolela kuzange kuphende lula. Mina ngiyabaza abafundisi abakhuluma ngokuxolela kodwa bona baxolele. Ngiyabazi mina bomake, bobabe, labasha, labakhuluma nge-forgiveness kodwa bona kunabantu abangabaxoleli nanoma. Sanibona. Sanibona bathandekayo. Kulula ukukhuluma nge-forgiveness. Kodwa kulukhuni. Xolela umuntu. Ikhona yini? Omunye impela uzawubona ngokuthi uma ngaba nephathi ungayi ephathini yakho. Yini izibantu banangakaya ngaphathini yakho? Wenyana. Omunye nje uyangicuca ukuthi uyabona mina umsebenzi wale team le. Ngawuyeke namhlaba ngikhuba. Ngavele ngase sengithi phokofa. Ngavele ngase ngiyayeke. Uthi for the whole year. Yamsa.
For the whole year. For the whole year. Kodwa ngolonga yomuntu una title yakhe ngapha kungakafiki isibopho. Kodwa nje nemsana. Hayi ujwayele lo muntu. Ukathi nje emsana. Lalelani bathandeka. Uthi lo muntu kaqathini. Emsana. The whole year. Ngaphathela kabi ngaJanuwari. Ngase sengithi fuck off. He failed to forgive those people. Kwesinye isikhathi awukhoni ukufogiva ngoba bowu-expecte ukuthi uzathi unganginyathela. Ungathi ngizathi ngingakunyathela mna bese ngithisole. Kukhona abantu abangenayo isono bayoze bafe. Mina ngimtshela iqiniso mina sekukhona engufundile kule minyakana enginawo lapha emhlabeni. Kunendoda yabantu uyawubabathi iyawuthi ncesi ngeke. Eniyobabathi ufuna thank you. Ngeke umthole uyawuze umthole kufeni. Seyikhala ukuthi ngangena. Oh my God, I'll say it's wrong enough. Could have been to another man and thank you. Abana, I'm sorry. Niamis, whatever. Could have been sorry, I'm not going to be a I'm sorry. Kufanele abantu bakholele noma bangakazi ukuthi I'm sorry. Ake ningitshele kuyalani nini ema Bible scholars nonke la sifunda I Bible song. Kobani labaya uJesu bayoxolisa. Bamkhafulela labanye ngithi. Abaye bambamba kubo. Bangaka ababese bayafika bazoxolisa. Na Nicodemus esizwa ukuthi waya kuJesu ebusuku. Abeyoxolisa yini? No. Ngisho nazakhele. Lobonakala emthini. Abeyoxolisa yini emthini? KuJesu? No. Abethi nje Jesu ufuna uyongena endlini yami. Abefuna wamukela Jesu yena. Tell me, Batandila. Yini lokuthi bese uba nama expectations so control of mood. Ake ngimtshele nje. Angithi mina ngizule ukuthi ngenyanya kaphi? Ngebantu lengithi ngibayala lapha esontweni kuyisonto. Yekelani lokukhenkethela. Nithi kamile, mamqala-ke nithi, ngiyanixolela nonke. Neningakaxolisi ngoba vele kukhona abangeke bangixolise ngafanele. Bathi bangafa ngayina le mgcobeni yabo. Ngigule mina ngilale lapha emedisana. Kusho ukuthi ngiyafa vele. Sengifa manje nasentweni lekahle. Ngibamba ama-grudges. Into engafanele njengomzalwane ngoba uyayenza leyo nto leyo. Sesithi nasibukane esikhundleni sokuthi sibukane kahle. Nawe Dlamini. Esikhundleni sokuthi sibukane kahle sithi ngibuke Dlamini wakuphela phansi. Sibukane kanje. Sesiyasabana. Yini? Sibukana kabi. Yini? Kukhona into Dlamini angenza yona. Angikhona ukumxolela. Mawungena ku-2018, kunabantu ekhaya bakuphatha kabi, kunabantu esontweni abakuphatha kabi, kunabantu esontweni emsebenzini abakuphatha kabi, noma bomakhelwane. Thani, I let it go. Angifuni ukungena namavundo ku-2018. Ngifuna ukungena ngiklini. Ngifake ama-perfume akahle. Ngoba nawe ungafaka ama-perfume ungakagezi, ngaba uhlobo. Kufuna ugeze bese uyabuya ngomlango odoza bakuba ngizamlandela abantu ulengisa umfundisi lokwana wase-South Africa umfundisi kuni wase-South Africa uthi wayithatha iperfume yakhe wayiqala ngakafaki naloko kwamavesti esikufakayo wale phansi shayinyame waphinde wabuyisa ivest uthi wasibuyisa ishirt waphinde wabuyisa ibhanji waphinde wathi abefuna ukuhamba kamnandi uthi wakumangala le nkonzweni labeya khona ngayithi nayithi iyahlala impungane labuye ithi nayithi iyahlala idilile uthethe athi izenye impungane izolomluka ithi nayithi iyafika bese iyawa bathi hawu kwenzenjani ngiyaqala ukuthi nangihambile kuthi nakuze impungane kimi bese iyadilika uthi wathi basujake ekhaya keyobuka le nto abeyifaka idume. Wayefaka idume umntu omdala. Kodwa into enhle zazithi ziyahlala. Ziwe. Amezwa ngaye abathandazayo.
Forgive yourself and the wrongdoer. Amazing that we forgiveness you could not give me that. Forgive yourself in the whole club. I was a fool lover. And forgive the wrongdoer. Lo noma kumosha ngixolele. Eze kuwe noma ngakezi. Ngixolele njalo phesikothele. Ungangeni kulomnyaka kunebantu longabakhulumise, kunebantu losabazonda, kunebantu lobakhuluma kabi, kunebantu longakhona ukubakhulekela. Yey wena Nkosi yami, kunebantu vele labaqedela intokozo yokuphila. Ngena fresh. Angifuni mina ufake iperfume yedumo. Ngifuna mina ufake izinto zeBhayibheli. One, wenza njani? One, which is the danger. One, confess your sins. Number two, get rid of anger. Hey, that one going to anger. And the ability to fight it. So I'm tired. Then I'm so tired. Okay, now forgive. Yeah, please, I'm a tender. I'm just tender. So now I'm tender. So pause in case. Something like 2018. Okay, so it's going to go, man. That's my finish for you. See, I number one, what you're going to do. Number seven.
Diadem and crown him, Lord.